Iyo nama uko mu isi izatangira ejo, iyo Thank you. Thank you.